Isantya selitha ngu-3 phindaphinda ngo-10 kwi-power ka-8 meters per second ngomzuzu. Ungatsho uthi ilitha liyakhawuleza, nyani liyakhawuleza xa ujonge inani. Ukuba lithatha ithatha u-5 phinda ngo-10 kwi-power ka-2 ukuba ilitha lityhutyhe ukusuka kwelanga lize emhlabeni. Masicinge ngaloo nto ngomzuzwana u-5 times 10 kwi-power ka-2 ngu-500 une-60 seconds kumzuzu. Imizuzu esibhozo izothetha ukuthi yi-480 seconds. Ithatha i-8 minutes ukuba ilanga lityhutyhe ukusuka kwilanga ukuza emhlabeni. Kuthini usuka kwilanga uze emhlabeni? Uthini? Uthini umgama ophakathi komhlaba nomhlaba? Into abasinike yona ke lixesha nesantya. Umgama sisantya usiphindaphinde ngexesha. Basinikile isantya ngu-3 phindaphinda ngo-10 kwi-power ka-8 meters per seconds. 3 times 10, 8 kwi-power ka-8 meters per seconds. Yonke loo nto sisantya. Uyiphindaphinde, basinikile ixesha. Ixesha ngu-5 phinda ngo ixesha ngu-5 times 10 kwi-power ka-2. Yonke loo nto ikwi-seconds. Ithetha ukuthi uthini umgama phakathi kwelanga nomhlaba? Into esinawuyenza singavele silungise okanye sisuse zii-brackets kuba isivumela uphindaphinda. Izawufana loo nto no ungaphindaphinda imicu i-units ufumane le nto kuthiwa i-dimensional analysis. Uzawufumana amanani athi 3 phinda 5. Ndiyelungisa nje indlela alandelana ngayo, akho nto ndiyitshintshayo. Ngu-3 phindaphinda 5 uphindaphinde ngo-10 kwi-power ka-8 times 10 kwi-power ka-8 phindaphinde ngo-10 kwi-power ka-2. Sizaba ne-meters per second. Siphindaphinde nge-seconds. Uba uzithathe izinto njengamanani u-S no-S bazawukhanselela, sishiyeke ke ngoku nee-meters. Ilungile loo nto kuba sifuna yonke lo mgama ube kwi-meters. Le nto izawuhamba ibe ngu-15 phindaphinda ngo-10 kwi-power ka-8 no-10 kwi-power ka-2. Sidibanisa i-exponents kuba i-base ziyafana. Izawuba ngu-15 phinda ngo-10 kwi-power ka-10. Ungagqiba ukuthi le nto seyikwi-scientific notation, kodwa khumbula ukuze inani libe kwi-scientific notation kufuneke libe ngaphantsi ko-10 okanye libe ngaphezulu okanye lilingane no-1. Eli nani lingaphezulu ku-10 sifuneke ke ngoku siyibhale in scientific notation. Singayibhala ngokuthi 1.5 lingaphantsi ku-10, lingaphezulu ku-1. Siliphindaphinde eli nani ngo-10. Uyanyanzela uba silimultiply ngo-10. Enye indlela yocinga le nto ngu-15.0. Unechaphaza apha, uzawushenxisa ichaphaza ngasekunxele kanye, uzawushenxisa ichaphaza ngasekhohlo kube kanye, izoba ngu-1.5. Iyafana nokuhlulahlula ngo-10. Iyafana loo nto nokuhlulahlula ngo-10 kuba sifuna utshintsha eli nani, silifuna linjalo libe la 1 no-5 abekhona. Ithetha ukuthi sawuba no-1 times 10 iyafana no 15 lonto siyiphinda phinde ngo 10 kwi power ka 10 10 siyiphinda phinde ngo 10 kwi power ka 10 u 10 sawudibanisa exponents kuba i base yafana izaba ngu 1.5 phinda phinda ngo 10 kwi power ka 11 sawudibanisa exponents bengu usiphunyelwe ngu 11 ngumgama omkhulu kakhulu lo ngumgama kakhulu lo awunokwazi nokubona awunokwazi nokubona.